Whutupōro tonu, koe eke te whiunga o tāo kupu ki Wainganui i a Aotearoa mea hi tereiria ki taumata kē. Koe ra te whakatau a ētahi kai tautoko i te kapa warapi, me te aha e mea ana tētahi o rātau kia hoki wawe ia ki te kāinga.
Ko te whakarite i a rātau anō mo te tukina ki Amerika kei ngā whakaaro o te kapa warapi i te rani nei.
The physical nature of the game's really increased and all the teams right across the board have stepped up in that area, so no surprises that they'll bring that. They're a big, powerful side.
E hara tēnei i te take nui i tēnei wā, engari ko te whakahāwea tānata kei te māharaharatia e nā kai tautoko. I muri tata i te hinana o te kapa warapi ki a Airani, ko tā tētahi tanata nō konei ki tētahi kai tautoko o te kapa warapi kia hoki ia ki tōna ake kāina. Anō hoki i tata tūha kiruna ki āia. He kaupapa kāre i rata ki nā tānata nō konei.
Ahako whakataetai, ahako heake te kaupapa. Kia utonu tātou ki a tātou tikanga, a tangata nei.
E whakataetai nō iho, ne? E kore he, he mea, rahi, ne?
He mā harahara nō te kaiako o te kapa ōpano.
Now we've got respect for Robbie and his team. And 4.5 million New Zealanders should have respect, I think.
Engari ko te kēmu anake kei runa i nā mahara o te kapa warapi.
If it has been occurring, it hasn't been discussed a lot in-house. But this is a very passionate rugby nation. It's not surprising.
You don't really worry about those things too much, but I guess coming to New Zealand, you sort of expect that a little bit.
Hei te haurua i te waru karaka i te pō a pōpō tīmata te kēmu ki te whananui ātara. Rā whāra tā whai, te karere.